Chilex.
Do you feel us? Katima swag in the house again. Alongside Chilex, the Chakumwezi, Aston and G, Chesai, Tima swag in the house. Smart boy, sausage boy, I see you.
Mulusiye, kubona fela luna lwalatana. Mulusiye, kubona fela luna lwalatana. Ani nadaba nizana ezanga. Kubona fela luna lwalatana. Ani nadaba nizana ezanga. Inge kuna zeo nyakiza kale.
Auswa viva timane kunicheza. Likaza kale gelo ya kaza naeza. Eki musiza ninaswa nela kuno wapala. Ninatawa kapana yanga mwavi balabala. Uwona asa inzi nina asa yanga. Gai ya na muswalanga asa muswalanga. Lilatola hai selina ya lifanga. Nimubili wa hai selina ya ikolanga.
Mulusiye kubona fela luna lwalatana. Mulusiye kubona fela luna lwalatana. Ani nadaba nizana ezanga. Kubona fela luna lwalatana. Ani nadaba nizana ezanga. Inge kuna zeo nyakiza kale.
Vati maneva ni lumela ni foni. Kuti nazama yanga ni mulika ni wasezuni. Eba wahana buza neke chisemani. Gelo yao kaleva shimani esi na sahani. Anda jima gelo kivavanga tavava kulata. Kambe kina wena gelo yale waimata. Kakuli kaku Kenya fela mwavutata. Michavana zama yanga ni mwana kwa vungata.
Mulusiye kubona fela luna lwalatana. Mulusiye kubona fela luna lwalatana. Ani nadaba nizana ezanga. Kubona fela luna lwalatana. Ani nadaba nizana ezanga. Inge kuna zeo nyakiza kale.
Damn nikatuta nikulu na nikuyo pila kuwona everyday geni mwona.
Inge kuye na yo kifona foni shwela. Na eze za mahangi ne kile mapokola.
Mwate eva uvata nileke mulu ikuyena. Na fwembana neke ni jala boy.
Hey! True story gelo ye ni ilatila. Ni latiku ni cheza ngaze na aeza ngakali.
Mulusiye kubona fela luna lwalatana. Mulusiye kubona fela luna lwalatana. Ani nadaba nizana ezanga. Kubona fela luna lwalatana. Ani nadaba nizana ezanga. Inge kuna zeo nyakiza kale.
Mulusiye fela.
Mulusiye ona chua na pulizi.
Kubona fela luna lwalatana.
Hey, ani nadaba nizana ezanga.
Kubona fela luna lwalatana.
Ani nadaba nizana ezanga. Chesai. Mulusiye ona chua na. Hey, brrra. Katima swag in the house. UGP I got you, Mwandi. Dina iswamu nice. Only G. No ready. You know we do this. Katima swagi forever. Katima swagi in the house. Sesheke rulers. Shout out to my homies. Bruce Wayne, DJ Wax. Bruce Wayne, President Chakumwezi. The Nairobi. I see you.
Smart boy, aka sausage boy.